Congress Party's union in the upcoming general election reflects leaders' desire for peace, unity and welfare of the entire nation. Honorable Mutetwa Mizin says Congress manifesto entails the creation of job opportunities to ensure national livelihood development. He says the creation of wool weaving factories in Butabute, Mokgotlong and Thaba Tseka district are already on the pipeline.
Mane habelo hulo ahwa ntwa yo tringi special economic zone eleng ntwa ya pele e tla beng ye tsala le so thumana go ho be le sebaka se tla se sensitive se hlwauwe mono gore di company tsohle tse tla beng di ahile di etsa mosebetsi ka go sebaka sena di tla dikeketsa le fa magetho a ho di tebello ya rona go re nakong ya dilemo tse hlano ka mono ho tla bo sebetsa batho baka yang ho 36,000. Ke yona taba e re sebetsa ka matla a maholo. Mme taba eno ha o bua ka bothabothe bono bomo, ha ke re tsa yone ntse le legiwe mo. E ntse le haufi le ha bolo. E le go le tla una. Mme se lona fela Basotho bohle ka rona ha ena jwalo ka ha o ntse o etsala. Re lo hlahisa mesebetsi eno e mengata hakalo tse ding tsa difeme tse re hopotseng hore di tla ba teng mono. Ke moo ho tla ohlwa boya ke mo tla etswa di assembly ho kopanywa di parts tsa bo diterekere le tseding ntho e loetswa ka mono ke mesebetsi ena yo thweng ke heavy industry ke yona yo re reng re lo sebetsana le yona ka matla a maholo.
After they take over government, Congress parties vow to continue with the construction of fabric production factories in Beroea district and phase 3 factory shell construction in Maseru. Honorable Metsing further says government is ready to establish a fresh produce market for products exhibitions.
Ena ya hore o ka lema mona ya ga o lemme ya ba wa tsamaya go lo rekisa mogo wa hao mono go ke mmaga ka wa motho mo le mong a ka hlaisang a ise se hlaiswa sa hae mono se tla rekwa bano ke bona ba tla se rekisa jolo ka ha no ile ba etsa la gale le tseba go nona le ntho tse mana tsotheng ke di excycle ebe o hlahisa mahe wa isa mana ma ile rekiswa teng taba fela go re regulate taba yeno e le hore batho go ska ho hare kwa dintho tsa bona ka tshelete e tla se ya holo fela ke wa pele wa mofuta wa ona o sontso le teng mono mme re tlo sebetsa ka matla a maholo rena batho bakatse ba ho itlhaisetsa dintho tseo ba ka di isa mono ka tsela ya mofuta ofe. Taba e nngwe ya bobedi hape ha ke di otla ditlhohong hona mono Maseru mono re se re haile difeme kgetlo la pele tseo Basotho le bona ba tsebang hore ba ka kena kgwebong eno ya textile eno ya ho rekisa diphahlo mme re se re na le dikhampani tsa Basotho tseo le tsona di isang diphahlo America e nngwe e tlisa diphahlo mona South Africa mme re boetse re itse ho hlwauwe tse ding tse hlano hape tsa Basotho mme tse tla rekelwa metšhini jwale ya hore basebetse ba tsebe ho isa thepa ya bona mono ge re taba eno le yona e tlo hlahisa mesebetsi e mengata ka hare ho Basotho empa ka hodimo le hore e be e hlahisa mesebetsi e boela jwale e tlisa moruo ho Basotho hobane ba kgetlo la pele jwale Basotho ka bo bona ba ba le difeme tsa bona.
Honorable Mutetwa Mizin says they will continue with the constitutional reform on floor crossing of constituents representatives in parliament and also to ensure that vote of no confidence in parliament is done under valid reasons.
Re ke hantle ha batho ba hloka tshepo ho motho ya ba eteletseng pele fela ho tlameha ho be le mabaka a hore motho enwa a ka tloswa ka tshitshinyo ya ho hloka tshepo ha ho na le mabaka a itseng le a itseng le a itseng e se fela motho e mong ha a tswa a kwatile ha ke etse bo mmele bo ntate tonakgolo ka nako e nngwe cabinete mane hle o qabana le matona gobane ho tsekwa ditshebeletso ona a di tla jwang setšhabeng jwale go kgalemela motho hore hela ho ja wa tswa mekgweng ena e mong o tloa mono a sa kwatile o sa ilolobia ba bang le a mo utlwa motho o ga re tlhomphe a etseng a etseng o sa tsamaya ho sane ho sotuhuwa parliament o ile o tloso ge re mabaka a tlameha be teng a o ka molao ka tsela e tlwaelegileng fela go gae le molaong fela motho a entse tjena o nkuwa a tlotse molao jale ge re ha a entse tseno tse tla ngolwa e be gona fela ga ntho eno ya tshitshinyo ya go tlhoka tshepo e ka dumelelwa go ekene ka paramente e se fela gore motho yo mongwe gore o utlwa sa sa mmatle fela e se yena a mokgethileng.
Honorable Metsing says Congress governance issued sponsorship to students at the tertiary level. He appeals to Congress candidates to appreciate to be appointed to parliament and therefore should serve the nation with all humility and respect, urging Congress followers in the Gauteng constituency to vote in large numbers close to 8,000, as it used to be the case in times of Honorable Jeramo Tete. Mme ke go tshwane LTV News di kgetane.